biravuga ngo gukunda aba adakwiye gukundwa icyo kwibukwa muhe abantu bose agaciro mukunde abavandimwe banyu mutinye imana ubutumwa imana ishaka yuko usanga abari mu bwigunge haleluya